Sure. I see a Shezi. Gangsta for top threat, not the flow but no pet. Got my plan, pepper and a pen. Pencils, nga rubbing fan is corner in my bed. Go man, cause I'm a fan, I'm so glad. Ninja like and chorus, I'm a cool cat. Got the challenge in me, strati ni nyal shook me. Zip beefy beef, shiela ma valcha isla no mi boli. Look by taxis, monchon cheka, sumpaga tuk shiufi. Look jigi halil, naba enzili, baklagila. Bazami, lugu vimba, bachai segile, bashonile. Basindile, batugile, kao, ozu zoba mon. Basainile, got impasli, okpela, njitwe shinjile. Se azibona, batumile, batay non, road. Wethi so bahlala babagile ne disk se expire lo khanda limtshelo kwakhe opposite ka slack abaplake bangilani baphantu Jesu hambe bathe nina niyashisa why mangifika nibani but ngumafika manje Jesu mafika thathi amafeni wabo ke ubani omunye rapper kanje yemani abantu abame yina bangayenza sacace yina bangayisho sinqaphe yina bangayenza sicashe dala sami sihlukile okwenkomo egundi abaningi bathukile stella sabo sikhuphisho but babuyile bese ngaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef banike inkomo mephelele ngathi ngifuyile stella sami sihlukile okwenkomo egundile abaningi bathukile stella sabo sikhuphisho but babuyile bese ngaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef banike inkomo ephelele ngathi ngifuyile isikhula njengekusasa kushuthi liqhakazile kusasa ihip hop izonginika amathenda ngibe nomkhaba kufanele noSipho Sithole ngakhi double story ekhaya ngithukanga ngijuthwanga ngicelwanga ngincengwanga ngijabulanga la kimi ungezi ungajimanga zokuthathela idoni ngempama kube ngathi awugcobisanga hey anizona izintsha ningazokuganga enhleke yimi intsha siphi isiganga ngihasile ngenza imali udaka sipanelwe yingamla ini proud member ezedeleli ngutaxi driver ohlukumeza abagibeli ngusibala kadeli ngisukela abantu daily nokulanda ichama ngibuza ukuthi sasiphonse kawayo upheli I'm irresponsible baningi omakhwapheni sisi ungabi comfortable ngoba ingaphele ekuseni angincengi mntana omunye umame nangithembi ningathi sisonke ninodwa sisithengi cho I'll put a hammer on your tippy toes I'mo build a mini studio in your ugly nose ngihata wena on your stinky toes njengemvula ngenza amaconsi stylist rock abantu abadala iyouth nengcosi yes 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 stella sami sihlukile okwenkomo egundile abaningi bathukile stella sabo sikhuphisho but babuyile bese ngaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef banike inkomo ephelele ngathi ngifuyile stella sami sihlukile okwenkomo egundile abaningi bathukile stella sabo sikhuphisho but babuyile bese ngaboni nokuthi bebahambile abafuna ibeef banike inkomo ephelele ngathi ngifuyile yes ya siya Shezi Red Eye Soldier Anyazi Deep Soweto Mawaza Entertainment Nakhona kusi beef yabo akusi beef nakhona I track nje shoot maningi kakhulu uyathola leyo kunje igame ibe exciting asikho sonke babodwa le nathi sodwa yi uyathola shoot manje mo feel ukuthi manje le track ngathi khuluma ngawe awungeza ngeza hayi nduku ivulelwe lokhu ke kusasekuncane kusezokuningi. Yeah.